abantwana bakho ubanike ithemba babelive kuwe somandla ubanike ithemba ubanike indumiso bathembele kuwe bahlale mihla yonke bathembele kuwe mdali wezulu osomandla baba
As you can see, Lord, when I'm on walk with the zileni, but you are the zila jelly wrong. Catch the booty, I'm on a nigga when I'm never born of a queen.
Wesulu, mdali wesulu.
Batetelele, batetelele.